bi ka bani kida.
Let me show my fans how much I love you. No ta da maza ku zo mu ke wasa. Burin taran nan ba ma sayin sai. Ba ma sayin sa.
Much I love them. Mata da maza ku vino mu je wasa.